Eva Camera.
Thank you.
go, move on.
Thank you.
Ora vugisha ibikorwa ko gahita ba ninka mana. Ubaye umushumba ba ninka.
Nawe urarenze. Uvugize ibikorwa ko gahita ba ninka.
Mubwira se hano mubwire.
No.
Nice one.